tse gantsi ba sepodisi ba llang ba re dilo tsa rona dikwano ga re di bone kana ra di bona ga di itse gore ke tsa gago go nna go ntse go te re tshwaediwo tsa rona kana re di kwale bo KT jaaka ne re dira ko masimo mme yanong what we do it in a modern way jaaka goreng we use dots tse e leng gore they have pin numbers in them and ke dumela gore ka gore re ha ebile this concerns most of the business community ba e leng gore most of the crime that happens it actually targets them we tlhela e le gore sometimes the crime is done from within we have our employees changing batteries tsa di laptop tsa rona changing di parts tsa dikoloi so what we do we simply mark and secure all these items from the smallest thing jaaka pena go a go tsena ko koloing some you might have noticed that you have stickers on your car tse di kwadilweng di re protected by data dot di a bo di ra hela gore your car has been sprayed ka didotse tse di le 10,000 over it and go na le small pin numbers tse e leng gore ga o ke wa di bona le tsone didotse tse ga o ke wa di bona mme hela ba sepodisi le mo e leng gore ba trainwe go itse gore didotse tse di bonwa kae di balwa jang ebile di ka dirwa jang mo systeming gore di feleletse di renya etse ke tse ga re mokubung jaanong batswana se re se kopang mo go sone mo go bone ke gore ba sepodisi ba re thusa they are doing a very very good job but if you go to police stations right now there are mountains and mountains of assets from laptops cylinders each and everything se o ka sa akanyang and most of these items di feleletsa di rekisiwa ka palo ba So we're saying, let's mark our items. Sometimes crime happens in G-West, but your items are going to be recovered ko mo go ditshane. Which means, ha go tetlang re te go bona dilwana tsa rona, wena ka gore o reportile crime ya gago ko G-West, you'll be going to G-West. But if you have data dot in your assets, ba mo go ditshane, they will simply read those dots. Ebe ba bo ba go letsa ba renya rra, dilo tsa gago di kwano. Maranyana ga a masha, It's been there for quite some time now. Mo ile gore le ko bo South Africa go ile gore a tsetsa le ding ba dira ba tsentse mo traffic act gore each and every new car that leaves the plant ilincha ebe nna le tsone di maranyane a go dirisiwa mo dikoloing tsa bona. Ka gore when thieves target cars they will simply remove the engine numbers and the chassis number. E ba 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 efa a new birth